isuka phi lento okungabathola abantwana noma into ekhonani ngoba emakhaya agcina umunye wesethukwa laphayana omama ezala ukuthi awu inyumba le yafika la ekhaya sihlola iy'ngane kuyinto esuka phi le yinto ekhonani ukuthi abantwana bekho nanokuthi yini kuhlale kukhonjwe engathi owesifazane kuphela uma bengatholakali abantwana but nje bengifuna ukwazi le nto le isuka phi umsuka wayo.
Ya ngiyabonga kuthokoza impela le abayibeza ke-infertility ukuthi ungabatholi abantwana akubhekiwe kumuntu wesifazane kuphela.
Absolutely.
That's why i-support ka-partner umuntu wesilisa ukuthi iba ne-team uma niyi-couple izani emaclinic nize for ama-check-up.
Okay.
So uma ungezi for ama-check-up akulula ukuthi si-pick up ukuthi kahle kahle imbangela noma umsombo wokuthi ngabathola abantwana usuka. So ikakhulukazi-ke kuye kube khona lokho ukuthi esibelethweni somuntu wesifazane khona lento kuthiwa i-ovulation ukuphuma kweqanda. So ukuphuma kweqanda i-ovulation uthola ukuthi komunye akwenzeki lokho or uthola ukuthi komunye khona amapayipi lawa ababiza ngama-fallopian tubes uthola ukuthi ablokhekile amanye or amanye a-damaged. So lapho-ke lowo muntu wesifazane ngeke aze akhulele okuyinto elungisekayo leyo ngokuhlinzwa. Kuyakwazi ukuthi odokotela avuleke amapayipi ukuze uma kuphuma iqanda lihlangana nomuntu wesilisa kwakheke ingane ihambe yohlala esibelethweni. So ingako ama-check-up umuntu wesifazane angahlale efike ezokwenza o-pap smear njengoba singibalile. Khona-ke futhi-ke nenye i-cause yokuthi abantwana bangatholakali ingaphakathi lomo kulolele esibeletho somuntu wesifazane ileya le abeyibiza nge-endometrium iyaba damaged ibe ne-problem or ibe infected. So lapho ithi noma isiyakhekile ingane ihluleke ukuthi iyocambalala kulo blankethi oyi-endometrium bese kwakheka kuphuma esengathi sekuyimiscarriage.